Awurade Nyankopɔn wɔ cinema ayɛ yie mu enti mepɛ sɛ obi biara wɔ tie me saa mmere wɔde ne ho hyɛ ɔsɔre yi mi ɔsɔre nyame
me one syrup.
Put it in Alpha. Omega. If it's your fear, I know. No. Yahweh, Abraham, no. Isaac, Yame. Do a gentleman. Mercy, Mina, no. I want to win each right for.
Oh, my God.
food that see you to
it.
Yes, so one not to me, yes. I can't wait, yes, so one not to me, yes. Yes, I will be in the crowd. Let's go on.
I'm sorry. Oh, Asase ni ayeye nyankopon ni dei ana ye mafii